Ngiyabona ukuthi sami azolethethe amasipala mina ngavotanga ukuthi lithole kulakhe bese ke nibona yonke into okuhlelo into enithandayo le yethu hayi le uthandaza hayi sisi ngiyabona ukuthi 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 ngiyabona